nibisanzwe vya Bruce Melody bibandanya bimera nabi kuruta. Bruce Melody agumye mu gasho inyuma yaho ahijije kuriha amafaranga imiliyoni 30 n'amadorari 2000 yari yemeye. Bruce Melody na manager bahijije kuyariha uwamwitwariye tuse bankuwiha asanzwe atunganya ibiteramo uno tuse ahije kuyabika yakiyasaba indishi yakababaro yindi yandi mafaranga angana ni miliyoni 30. Bruce Melody abagumijwe mu munyororo yarasohotse ngo atahe. Bruce Melody wewe imbere yuko yinjizwa kandi mu munyororo yari yatubwiye ko cyangwa anashimari yari yashikirije abamenyesha makuru bari ngaho kuri PJP yuko uko bigenda kose ejo itariki zibiri ni tariki zitatu ategerezwa gukora ibiteramo aryohere abafana biwe baba mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi asubijwemo agiye mu gasho kandi yagiye avuze ijambo ati ntako mbabaye ariko naho bonde kurejo mu gatondo noteramisha abarundi vyanka vyakunda. Ikibazo ni mbega kwa mafaranga yari yishuzwa yamaze kuriha hakaba hasabwe kandi indishi yakababaro y'imiliyoni 30 y'amarundi. Mbega Bruce Melody na management yiwe bagiye kuyariha. Mbega hoho ko Bruce Melody yamaze kwemera ati je naho bonde kurejo mu gatondo igiteramo najemwo mu Burundi ntegerezwa kuzogikora vyanka vyakunda. Abana bariya rero babanaye bavuga amajambo atandukanye kuri social media. Mbega ko Bruce Melody yamaze kuriha ya mafaranga yasabwa ubu naho indishi yakababaro agiye kuyishura canke bigeze bimeze gute? Isaac TV twemeye kubakurikirana ino dossier kugezaho bizoherera. Turindire turabe aho bizogarukira. Je banyita Isaac Classic in Isaac TV.
Isaac TV, oh.